unopumba kuti vakanaka moyo yavo yakaipa vanofunga zvokutengesa ukavavo vechipamba unopumba kuti vakanaka moyo yavo yakaipa vanofunga zvokutengesa ukavavo vechipamba unopumba kuti vakanaka moyo yavo yakaipa vanofunga zvokutengesa.
Let everything that has sound be monolized.